zonke laka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukusha usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifakayo ngiphinde nginamukele kwezanamuhla lohleli naye upro Mishamase uMthandeni Manqele kule album yakhe ke ayikhiphe izolo nge 10 December etrendayo inkundleni zokuxhumana njengamanje ihleli ke ku number 2 kuma trending songs kanti ke ukhuzani ubaleka ku number 1 usevele wasuka ku number 1 wehla wayezantsi uMthandeni bayijabulele kakhulu abantu album yakhe nje bese sandikhipha abantu abaningi ke bayayincoma ngendlela eyisimanga zingako ezanamuhla siphinde sihlangane ngokuzayo.